Said the bear, what's semi? You beat me at your sea, the abo bra, sergeant sacra, in it, a reponia tearful. Now by you, young quaggy, dear my cra. A dominable broom, not shall on some more. The bra is young honey deep, so said the moon made me an abbey. Oh, you never dear to demon tea. Amen.
Amen. I was your fault, your drew had his near toss to me, you know. Quarter a chatter. Awa fe mpe mmienu ni aduonu baako mu me kan adesua ye ase ebra desua toso mmienu me se wow eno chire ebre kwa e kon tentem ene afi nyame na dom a wode boye ho ban se ye da so e krate asefo ho e se ye di aseda ayeyie ene nkamfo e ma ne din adesua e toso mmienu no se Moses history lesson Moses abakwasem adesua Yenka ba sem wo koronto fo amoma edi kan ti edu ichi mu a eyemiensa ene nan no mama yentie ewrade asem na wonyina edi honhom fam aduano kro wonyina no honhom fam anone kro na wonom firi honhom botan a na edi won akiri no mu na obotan no ene kristo amen ohwa desua no ne ani mu nsem no se ye ne nsem a mose ekai ohwe di tronomi ti baakon njichemu baakono a sana de tronome ngoma no ehyase ewo mu se eye no kora se mose ene ne ho nsem na ahye ngoma no ma efiri bra ode ka asasem wei ede bra ode ko ne kra achi anase owu ewo muam asase no so na senia yehunu no de tronome ti ebiasa nan njichemu a eye num no de nanso de tronome ngoma no ankasa Senia babu nu nyina etie no eye de efa agyenkwa Kristo Yesu eho senia nyema efa no ho etie enti Yesu ena oboye ohwe Genesis ti baako etimie no afi Yohane ti baako nchechemu baako kosi miensa no a ono a ena okura ye mu Colossians 4 ti baako nchechemu dunum kosi dunsu ena Hebrew 4 ti baako nchechemu miensa na afi Ono anso ene yenjefo ono na waji yen we Isaiah ti aduanan ba akonyechemu dunan ene Tito etimienu enyechemu dunan no ene na Deuteronomy enwoma no kyeresenia ewurade koso a na wabade onyae na de bokyere se na niku ye ho se wo se da bi anipa ewo na nipa mofre nyina kyere se Yakobon na de bo egusua oda soa ekura ye mu na ogye ne nkrofo e wo sabre yi a ehunhia e wo nkwagye abakosem mu no kire se nyankopo de ntia na meka so hwa de sun eto so mi no a meka ya na meye mu ahreme e ye na dom nko a e na ye tiase kura wo kura ye mu nti ndi se ye hwe ne abakosem yi wo maye na ye hunu kristo se ye nken ni fu a dofo no ense se ye suro hwe daache Jesse ye wure free. Baby ya ewrade edi ye free. Ene de wade ya bedrinti na watwe nso. Se ebre ni adaje na ye nwura onyame asem no na ansa na no se de ye nya no na watwe bia no. Ye na na ye ho. Na ye nkotie tapomoden ho ensem no.
Yeah. Abushin afo. Na no na ye kira mo charcoal parties. Na mo amwa so bia hwe no motime hunu. Obi wo ho na ne ye motu ya. Unim so fire prem na water kakra natural remedies na ye very cheap na sebeye juma so so etimije untem ene ye be chiram one of the cheapest and the most powerful natural remedies ye frena onion parties so unye pneumonia na humiensi Puffing and I, oh, yeah. No, I saw you charge in and cut. Now, dear, see just one and a hurrah fasso. Now, fay, would they are your parties. Now, dear, Chichiro Cocosinina, we have funum all says in Corao, or now the beach children of Cacraca. O Coda, a debit and a co, no answer, dear chan, we twitching it. Now, fay, we got it, and soon, you know. Now, we are very, very effective. One my what diabetic sauce is say in the nine at you crow Ghana can I was here bobosonum a bay for bobosonum cronum would not that be I infected that when it me boa circulation am a crony healy to no answer what you charge any new second year child says in but cura I infected no I a coin cron would you charge any baby now they see just my a hoofa so cacra. Now, if you would have a party, a parlor go so, may demonstrate if you ask them. Now, if you would bandage a chichi, now I could say pneumonia, say, yeah, baby infection will be beer or body mono, a timino. And to may demonstrate you or menana iso, na yasha senia, a si bois, a very, very effective, a cheap, a sample more beer. Jenna has the ability to betray poisons in an infection. In you just a watch you charge in a crown out this free jimua infection. A wolf here, who you know, that one person infection, but if you would be busy jarred with the BS bathroom, if you chance, sir, a betray poison a one from a man, you know, the abejan. And yeah, mummy and fair. Manana, Dr. Isaac, or draw her. Let us assume, sir, a crew be done in Sahaya. Apro, I am infected. One is a one more gene and a chuchan and kitten. No one am in a hurafaso. No a pile and up or chronoso directly will chronoso. Yan a tent yan a bebre fogusu. Now fay waffa pepper towel. Now the achichiroso. Yaman and Lawson's chance and yam may make me a. More for plastic, be now the ashes, Susania, and send and tidy. When your socks are now the ashen, when your socks are so, in your bandage, be now the achichraman. The ever chichraman, who say pneumonia, when your infection said the end, now your port is nicker cracker, the chiro, aye. Ukukua, Ukoda, the ever china infection, no improve, pa. When, sir. Diabetic also say that you could be a day infected. Nature's way of healing it cheaper. I don't know. The doc, you was it.
Dr. Yabwa, you that's it. Moses Sumjuma, the ministry of Moses. And when you can see that this year, and this year, so for Kuma, yeah, GFW, sorry, so for no, it be the animal, am I?
You are ready for a way you know, Radi Jesus Christ with you. Nanso so yada yenyankopon ase yie pa ewa dom ne mulu hna wode ehuye na enanso akan yafra atiasefo ene adesua no e de mayen se the ministry of Moses esum edwumadie no agire for se obi ewa asase so a nanso abetna asase so a odifo obi aba itwa se me no mi ni sua na bra bo ne kwan ofa so tenase ene se di yankopon de ne ye adwuma a intimi insan odifo Moses aha e ma no enye yi eda enye na ni mse bible mu ba bie ne ho a Moses ni adwuma di ne som adwuma di no a na di ewo ho se wo hwe bible ni nyina mu a baby, I won't know ni som edwumadino ewo Bible no. Ewo mo se wa mo ni din akopem. Mose mo meto som yi, that is Exodus chapter 2 verse 2 die. Nanso ye twa ni kwa a ni mo se the book of Genesis a eye Mose mo ma edin kan no eye ono ena e twa ye. Gidifo Mose mo ma edin kan so ye ni mo se eno ene wiase nyina onyame boye no ne fapem ene Mose nwoma edin kan no ene akyerekyerase eno ene ka abakwasem a efa wiase yen enipa baby free by a quiet ye fast wa ye ba as I see so. Ene baby a ye kurunan. Sa mosi mama e din kane e danedi e chichim elitre. En a few so no. Mosi mama e din kane a ye mia Moses e chu ye. Sa e mama y en susuno ena e chile. Unyanko pon abodi ya obo yinyo na. Na unye mse, mwumano, e chile ye se. No, ene, basa basa ye ba yinyo na ijila. Sa mwumano, e chile chile. Afi, sa mwumano, e mwenye nidasu. Kade bohon sem, afi asye. Eni unyanko pon obo sha o chile su obe jibi nwumi yinyo na enkwa. Mwumano, ene ka. Sa insu yire kesia e baye na edi achurenchem e be yasi. E ka Abraham, e jidi fu nyina eja. Ene the good news a eye gospel no. Ni nyina inya ne fapim ifi Mose mwoma idi nkainu. Eye na inu mse, eye the prophet Moses, odi fu Moses, ena e chyo sa insimi inyina edi toho edi maye. E jidi fu Moses na uosinto. Ati se diye minu umye no ye wo sinto. Na yansu tu mfonya nko pon ti medini ye juma ama ene. Ye boni diya ye ni mse dan kwa ama no. Se ye ko osura hima ye ni mwa. Ye ni Moses e bishia. Ani nti ni sumi jume diye no. A ah, wanyame di ni diya ni diya fita Bible mungi na ano. E nchese na Moses uni sinto biya e wana bravo. Na yansu tu mfonya nko pon edene ye juma. Na ejiri fo ne suben bi ewo Moses ho a Bible no da ne dia me pese me no mi no soso no ye de kwa dwindwini ye de kaya brabo ye de kaya suban ho se de be ya ye soso no ye betimi anya influence ye betimi anya impact ewo ewiase na otumfo yakopon e dia ye adwuma te se de odi Moses ye adwuma suban benya ye nyina anye ni se ebra Otumfu Nyankopon Moses ko be possesse okko na akko na akwaje emransem idunu ediabano ye nyina ye nim se okko ye na oche ye Israel for no es be suggested echre Aaron aw ye Moses nian se Moses ache ye nim se bikura na bibia ye enu ntia de na ompi nyame fufuru bi na onni enim na onfa ye ntwa kwantu yeso Elon de na gbini mawo mawo kan se se munyiyi mo nkapoe wo masum amonfa mara munyiyi nyina de baaye no wo de ye nntwie ebusum mawo na holo ne yakopon tia Moses na aso opepon se onkrofo no amane afri na kinti kone ko lo Moses e baaye no ohun se na ne man a akofa wo ma odo mu ba a omuntwen no okodi emransem amba sa ni mani a ye Israel fo ye mama ni efri na mi echi esom onini na e ha Moses yesu no yakopon decide dey say obepepa wo mu nyina efri ho nanka kwabo ni pafofro kra na se wo kwaji Moses nkwankwa kamenu mi enu a e bia enka ye beti ase Nanka ya kanchi nyame se onye because omo aso ade. Ye kan Mose ngoma etoso yenu. Itiye ediasa yenu jiti mu ediasa yenu a. Exodus 32:32 na. Wase na afi se wode wonboni bi firi a. Na se enti saa. Pipa menso firi ngoma watro no mu. Ebro Nyankopon kan se opepa Israel fo maye bone no Moses anye bone ne bi ba Moses se Awurade Nyankopon kai se sa ngofo we hu na mabre na se wa bre akoyi wo eno nti se kwamfa omubone anche wo mu dia ene ye men so so no o sei wo mu afa meme Moses e ka ho suban we e suban a e Yesu Kristo suban ne bi se ono a pese ne ho kire no na afufu di Moses se monkwa mo ho ba kire mo ama meme di ye di a ene onyame fa me so me fure bi bible se ba no onyame sakra na ade ma afufu ye di e hiam ma enipa atenka nye watenka ma enipa hun hiam enkase medie manye bi enu nti wo mo maye bone no ena se wo mo. That is not the character of Moses. Enu nti urade nshira wo nka ho se de be ya wo ba dwina foforo ho kwa che wo ankasa wo na msa yesu ngunudi abama woni afoforo nyina o yene urade yesu din wo nti amen
wafo kuma ya dase nkomhia abam fulfilled prophecy and also ne dwada adesua no ah adesua yi nso so ora yire friends age beboa na wabiibi na ni so amaye
yo pani nda wase nyame ma enso so yebeda yahwa se ewo ne odi yen abedru na edwada no adesua no edemaye nse nkomhia no abam fulfilled prophecy senye wiase mu abodie mu nyansasuafo anaase scientist yenim no omo ebo mbodie biara e try biara se yebetwe nipa adwen asisu se wiase kra enye nyankopon ena eboye na emu niema nketenkete bi ena ekikasi enimu anaase chemicals bi ena yede afomo asasi oda fo enye no kresa na sania ni bibi biara bible no predict no ebam pepepe na ebam nso a ebam ewo nimre na sania ni no scientist yi etimi kase ene ensuo ebeto wo ha obehu na akoto ba bi fofu yetimi kampo se o ensuo ebeto ha bi pa obehwe na ba petepete na ekko obehwe na yesi oh hurricane kasi bi ebesi wo ha oh na afanframa hu na abesinko enu nti ne scientist fo e kan bi an enti nsisi so ewo animu nanso ne babo a predict bi an yeti hu se ni nyina ebamu pepepe na ebamu nso a ebamu ewo nimre mu se ni onyankopon ahyen na odofo onyankopon ye nyame bi a oka sema bamu na ebamu nso a ebamu ewo nimre mu se ni wa hye no enu nti adisua no ede kenkan sem bi maye awo Deuteronomy chapter 1 verse 1 to 6 no mesre opanino awa kenkan amaye
ye ne nsemu a Mose ka kire Israel nyina Jordan eja sere so Araba mpapreso, Suf ntintinswa, Paran eni Tofel, Laban, Haserot eni Disahab entem. Ifri Horeb, siye bipo kwaenso, kwa Kadis Barnea, eye dedu daba ako kwaen. Na afie tosu edu ya naeno, bosome ye tosu duba ako. Bosome nwa da edikaeno, mwosi kachire izrafono, sedye erade sheno, se onkanchire wonu nina kumwa ukumu amurifu wa hini Sihon, haa wate Hezbon, hini Basan, hini Oga, wate Astaroth, hewa Edre no Echi, Yordan eja, mwa basa aseso, ena mwose free asie, chire chire mre imu se, euradi yinyanko pon, eka sa chire yin, wo horrible se.
Yo, opani, midawase. Yamema, ushe, Israel fo ya, unyanko pon, ede na basa emu edru ekwaji won free faru nsamuya ebra omo enam esre no sun na onyankopon ede boshe asasi ede eko ma won na ebra bi du ya ma mose esma asrafo no se won kwhwe asasi na mra na bra ombae no hwamodie kesie esie ene se Israelfo yi anyi ene se onyankopon ede asase no bema won na ehu ene asun di emimi nti no onyankopon ka che won se omunyina bewu ewo esre no so na se ne yenim no ni omunyina ewuwu ye ema eka won asefo ene Caleb ene Joshua enkoa na wo she won se 40 days ya omo de ko hwe asase no sa 40 days no e be dane 40 years an sana omo etibi edi edru asase no so enu nti na da ku bia ejina ho ma afi enu nti ebra wo ka kire omo sa no yoko di trolo mi na opani no e kan ma ya na na samre no e na kom sha o nyankopon e de share won no aso enu nti se wo hwe Israel fo kwantuo ya omo twa wo ho e wo esra yi so a etu fri ha no ma ko bo ma pata wo ha etwa wo ho sa ko si se 40 years no eso ye na anka e ye kwantie wo bia anka omo di bedru kena asase so nanso ena maso di enti omu twa wo mo sa enu nti Deuteronomy no na afena enkom sha onyankopon e she won no eba mu pepepe enti se ye hwa Mose eti nsem no so nyina e de kire wo na ebra enkom sha na ba mu no na 40 days Deuteronomy no na 40 days no aso pepepe 40 days no 11 months die the can and a Mose a frere o man no e kasa kire won na enkom hye no aba mu sane onyankopon ahye no enu nti e ha kire yen se onyankopon ne oka bia no e yedan e ba mu na e ba mu nso a e ba mu e woni mre mu pepepe sane wa hye no na odofo nya enu nko an enkom hye a Onyankopon ehye ya ebamu na se yehwe Bible mu a etwe yani ekohwe Daniel chapter 9 verse 24 and 27 na ohye ebre bi ma Yesu na ebamu sene Awurade ehye no pepepe na afen so Daniel chapter 7 verse 25 no nso yetimi hu se ebre bi ne emre efa bi no enu nso eba mu pepepe 2300 days a enu nso ewo Daniel chapter 8 verse 14 no ne nyina eba mu pepepe sene chrono edema yan na yen hwe ne aka ho kra me de ka ho eye Jeremiah ebra Israel fo e ko Babylon na onyankopon enam odifo Jeremiah so eka kire Daniel mu se 70 years ena onyankopon edemo ahye Babylon sa na sa 70 years no dura obetwe nani abehwam 70 years ni dru pepepe no Daniel enya ni swedi mu na obon paye eye fasting na onyankopon ebeyi won efri Misraim asase so wechie yesi onyankopon oka asema omane ya hopepepe amre no so ya nso eye na dwuma enu nti we echie yense menu mienu yetimi ede ya hoto onyankopon so emane yi na ne onyame aka bia no oka ebam na ebam ewo ne mre so pepepe onhyire ewo na dumpe menti amen
right energy yadase Sorry, Penny, could fear being a cobet to a swammer. A banada, addisunum, what does so brosso and pimpim? 1,000 times more numerous. Open your binaco or an uncle.
Your opinion, sir, will be Dawas. A banada, this year, I see 1,000 times more numerous. What does so brosso and pimpim? Now, a ne dear, a trough 100% tears here, they say. Ebra Mose edi Israel for nini mu na amona expression ne edru mre bia esa muko asase ya nkokho e ka asa odi be ma o yi gina ye ni mse Mose na oyo odi fo ono na oni yame e kasa enye dae mu yame eni Mose kasa yese obi ni onipa e kasa na da down ɛno nti na mose nsɛm a ɔka nyinaa anaasɛ nneɛma ɔka nyinaa ɛbɛ mu ɛno nti sɛ yɛfa yɛtwerɛ sɛm no yɛkɔ mose nwoma no ɛtɔ so mu ti baako kyekyɛ mu wɔtwe no a Deuteronomy 1:8 ɛhaka biribi kyerɛ israelfoɔ no na ɔse See, I have set the land before you. Hwɛ, asase yi na ɛda mo no mu. Monkɔ na monkɔfa. Na sɛneɛ Nyankopɔn ka kyerɛ mo agya no, saa na ɔde ɛbɛma wo sɛneɛ ɔka kyerɛ wo papa Abraham ne Isaac ne Jacob no. Ɔka kyerɛ wo sɛ ɔde asase bi bɛma wo nwoma. Seesei mo a moyɛ wo nwoma no, ɔsɛ monkɔ na monkɔfa saa asase. Nanso monhwɛ ɔkensɛm a ɔka kyerɛ mu wie no deɛ toa so. Maɛ mu sɛ na nkyɛe ɔmoananti akyɛ ama mpo bɔne bi anaasɛ atuanteɛ bi abɔ mo mu ɔmoyɛ asoɔden mo duu Kadesh Barnea hɔ. But yɛnhwɛ sɛnea na Mose pɛ sɛ ɔne wɔn kasa nti wofa ɔtwerɛsɛm a ɔsa akɔ Mose mu ɛtɔ so no ti baako kyekyɛ mu nkro ɛkɔsi du baako no mɛfa mɛdua no no makan ne wɔabudeɛ ka. Rɔfo no se, And I speak unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone. The Lord your God had multiplied you, and behold, ye are this day as the stars of heaven for the multitude. The Lord God of your fathers make you 1,000 times so many more as ye are, and bless you as he has promised you. Ehano, yehu se ni nyankopo, nin se mo okano, omani bimu, anase, deboshi ni na, omani bimu. Ɔkakyerɛ Abraham sɛ ɔbɛma ne mma anaa n'asefoɔ a yɛsɛ mpoano anwea anaasɛ nsoroma ɛha Mose yi ka sɛ monhwɛ sɛne Nyankopɔn kaeɛ no woadɔɔso deɛ nanso me nso ne ɛka sɛ ɔma monyɛ mpempem mmoro so ɛha no yɛma yɛhu sɛne ne Nyankopɔn atimi abɔ Israelfoɔ ho ban ɛberɛ na monam srɛ no so na mokae a na ɔmanam srɛ no so for mfie forty years yi mu yi ɔmo ntaadeɛ nsɛ ɔmo mpaboa ntete ɔmo nan nsoa ɛhohoyɛ nti sɛ nyankopɔn abɔ mo ho ban afe wei nyina mu ɛberɛ a monam srɛ so ama aduru deɛ ɔka sɛ ɔde bɛma ɔmo no aka akra no mu dwuma nti ɛha no na Mose ɛɛbɔ ɔmo kɔkɔ na ɔsaa kyerɛ ɔmo yɛnti a ehia sɛ ɛyɛ sɛ ɔmo so nyame ɛha so so na Mose ka ɔdɔ a ɔwɔ ma nkurɔfoɔ no na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɛno nti mesrɛ anaasɛ mepɛ nyame kyɛw sɛ ɔma mo mmoro so anaasɛ ɔnsɛ nhyira mo nka ho yɛsa twɛ ani kɔhwɛ Deuteronomy 1:12-17 a Deuteronomy anaa Mose mu ɛtɔ so no nti baako kyekyɛ mu du mmienu ɛkɔsi du nson no a ɛha so yɛhu nneɛma a ɔyɛeɛ a ɛboa ma Mose anaasɛ Israelfoɔ no na ɔmotumi fa tebea bi a ɔwɔ. Ɔse yɛ wɔn sɛ ne Nyankopɔn ka wɔn ho deɛ nanso ne ɛhia sɛ ɛsɛ ɔmotumi boaboa wɔn ano. Ne ɛhia sɛ ɛsɛ ɔmode nneɛma bi toto akwan mu a ɛbɛma ɔmotumi ayɛ nneɛma nyame kwan so. Nyame wɔ hɔ yi ɔmpɛ haw, ɔmpɛ basabasayɛ, ɛno nti ne biribiara wɔahyehyɛ. Saa soso na Mose soso ma Israel soso yɛ biribi saa. Nti yɛkae Mose nwoma a yɛtɔ so no mu nti aduasa baako no ne kyekyɛmu aduasa no a Deuteronomy 31:30 no a ɛma yɛhu sɛ ha no ɔfrɛ ɔman no sɛ ayɛ sɛ asɔre ase congregation awei ne ɛdi anim ama yɛhu sɛneɛ wokɔ apam foforɔ anaa New Testament mu a ɔka asɔre ho asɛm na wɔ Matthew 16:18 na wei nyinaa wɔm sɛ ne akwan so no na nhyehyɛe kakra na nsesae kakra wɔ mu deɛ nanso ne nyinaa deɛ paul anaasɛ mose ɛpɛ sɛ ɔmokyerɛ ne sɛ ɛhia sɛ ɛyɛ sɛ nhyehyɛe ɛwɔ nyame asafo mu anaa nyame biribie mu ɛsiane sɛ sɛ nhyehyɛe anim a nneɛma nkɔ yie ɛno nti a na wohia wɔn a ɛnim nneɛma anaa wɔn a tumi yɛde ama a ɔmotumi yɛ nneɛma akwan bi so nti sɛ nnipa kora a yɛapa wo no sɛ ɔnyɛ adwuma bi no saa adeɛ no ɔntumi nyɛ ne yie a ɛmmoa asafo no sana no person can ti asafu bia wom e se e shishia wom ana se e se e organize na ye wo asorin for asafu omomo ye niema bibre e wo unti bi nka se e asorin nyame ne di ni unti amfa ne sa enti di opese oma ye hu enene se Israel no friend bi ti se kahal ana se e organize assembly na e che se omo be or done in Timosi or power, one air that in Pimpin or no, one air that or how, and no, a moment that in Pedro, Sana, a bibia, and she shared the home, now a teenage or mine, because now no dogs with you. And so, need name with your personal cancer, womb sender or ceremony, I mean, a sham or mine be brain, and so be brain it nature, not in she shared at the down, and I said, no more, it's easy, or how be our emblem. In Tiana, what is a bimu kase? Ah, you are sorry, na you could be a and yes, I am because you are medium. I say, and yes, sir, ye yanis say, as a brimbia say, and yammy juma, as a funny may appoint so many a maid, say your tenor, or then she shan't any bibia. Yammy cost one kind of woman, some of your mind, and a pay. No shy baby will be a and a minty. Amen.
I said that near the mill ready. I saw a penny at the yako, and I want to ask. Ora yiri betris force and betwa so wo kwada adesua no emu amaye Kadesh Barnea anase Kadesh Barnea
adafono me beda nyanko ponse ukwada adesua no ena ye koso no netifi asem no se Kadesh Barnea lakin kansem no ewo numre emu mano eti dunai inimu dunai inyabrenso a ebetimi akan numre emu mano eti dunai ni nyina Adesuan diye kese ewa ho, eno sobe boye ema yate, adesuan ya sepaya eye. Adafonom, Kadesh Barnea eye ebiya, ebra unyanko kon, oye, ni ma Israel fo, efri midrim asase so, akwa boshe asase niso. Ekurubi ya omu eko piye so no. Na omu dru hono, unyanko kon ema amose, asuma, eni pase omu nkohe, asase na odo omu koso na sani isitie. Enu ntino, omu eko sheye. Omu ko sheye no, na asase ni yekama die. Nenso, omu ebo hon, enamsene esu, omu omu titisu ono, omu ewo wa. Tino omu kase, omu ntino omu. Nenso, no omu refise onyanko kon eka omu. Enu ntino, omu de, report, eba, ebe mad, omu amuni nina. Na omu amuni eti yonu, omo eni anye ho omo akometu ye enam se owo nkohwe asase no so no be ka chu mu se nya bi ombetimi wo enu ntino enkebe ya omo enyu no omo ho ntina be be omo na na se omo mpo enko back to Egypt na so Joshua eni Caleb de omo ka se se nyankopon epa o de asase ne be man se ye yi hu firi mu na ye de jidie eto aso ehwe urade ni mo nya me betimi aboye na no o man mu no ebo anyo so no omo eyese ombisi wa obeka se be yi bia no abo nya kupon esane ewo mu no nkum na saa suba omo dane di enti onya kupon so ebufuye anu nti se kenka sam na ebe mu de koso nya na me bono tofa no nya me ka che mu se nka omo akwan no onhi saafo enyi na onwini enyi na ase nanka onye Mose kese nanso se ni nyina ni Mose se no sitia na kuma o akoma pa into osre nyankopon se osre no mani enku ne maya odu omu efe mizu masase so ekwa boshe asase a washa won bono eso na Mose eka asim bia na eye unique okache nyame se base mu ye din ade nkofoi abepim sabri na mana maya wo ha nyina nso atese na ewu nyankopon tumi isitie na omama no nyina enim se oman ene ukasa enimu ni enimu afenso kaya ho udi enim anopa ewo mununkum enwunwe nso oje enso ena odi edi yechi into sa okunkum ya man bekase bosha wo share no wentimi eni so so de bosha asase no ebe ma oman e oman ni nti ana wakunkun ewa hasen no tinke baye anyankopon amfa enche na oma oni nyankopon ne kese no ene di ewo oma ni adofo no alusia die kese bi ewo hase se ye fa Genesis to Revelation na enkwa die anhyehye no enyina di mu akotene na saa de tono me enwoma enso enso eboa yesa na Mose etwe nyankopon adwen esi bibi so se kaise omei uyi senka odebesho ohunu nyam senka omunye kania ema amaya etwa yehu nyina ehia ene Egypt fo enyina enso enuntino se wukumumu a ene na ewia senkwade a na ode ebre omuno ebesi akosen enti adafono nanka nyankopon purpose ne se na se nitsiri mpane senka obema omei eyi ni do ni kaseye ni tumi e de a kire oman a etwa won ho hye omunsom nyame foforo obosonsom no nanka omo etimi asesa abba onu nyankopon no kure nyankopon no enche nanso entimi ama ne sa na da bia se na meka no Israel fo asem de etwam menu ni no so ekomaye e wose yetimi yensafo mu etimi akane a edema enipa etwa ye ho hye individually anase ankwankwa nso no ɛwɔsɛ nyankopɔn tumi fa yɛ so na oyi ne dɔ no kyerɛ afoforɔ na adɔfo no nyankopɔn no ankasa ɛnhyɛ ne ho anuonyam ɔfa nnipa so yɛ nnipa so na nnipa nyinaa hu ne anuonyam ɛno nti ɛwɔsɛ yɛma yɛ ho kwan ne nyankopɔn ne tumi ne kɛseɛ ne dɔ ne nkwagyeɛ no a ɔwɔ adima adasama no ɛtumi ɛfa ne nsafo mu ɛde ɛfa ankwankwa so ɛma nnipa nyinaa ɛhu sɛnea ɔno nyankopɔn no koro nyankopɔn no ɔsi tie nse sɛ yɛyɛ te sɛ Israelfoɔ no a ɔmoyɛ asoɔden ɔmo ama kwan ama nyankopɔn tumi ana adi ma afoforɔ no ɛnhu no ne ka ne deɛ ɛyɛ easy nanso ne yɔ no ɛnyɛ easy ɛno nti yɛbɛsrɛ onyankopɔn ho kronkron sɛ ɔbɛboa yɛn na baabi a yɛwɔ biara no yɛtumi apagya nyame kɛseɛ ne mmaneyɛ ne ne tumi ɛne ne gye a ɔwɔ de ma adasama yɛnka ne dɔ no nkyerɛ afoforɔ sɛ onyankopɔn koto no ɔbɛtumi ama yɛn nkwa ɛne awieɛ ɛno nti nyankopɔn na ɔnhyira yɛn na ɔnhyɛ yɛ den na ɔmmoa yɛ saa kwan no so ɛwɔ yesu kristo din mu nti amen
ɔra yɛrefoɔ sen yɛda ase yɛwada ade sua no sɛ the iniquity of the amorites amorifoɔ amumuyɔ no adesua yi nso ɔwura gilbertiaboa bɛdiɛ ne mu ama yɛ
agyidifoɔ yɛwɔ da ade sua no ɛna yɛduru soɔ no na atifi asɛm no ɔde ma yɛn sɛ the iniquity of the amorite the iniquity of the amorite amori amumuyɔ no adesua no ɛne di anim no ɛma yɛhu no wɔ Deuteronomy 2 and 3 ɔkwan a onyankopɔn ne Israel ɛnanteeɛ ɔkwan a na onyankopɔn asi afa ahyia Israelfoɔ na deɛ na ɛkyɛn soɔ ne sɛ ɔkwan a onyankopɔn ne Israel atamfoɔ ɛma wɔn ɛma wɔn di wɔn so nkonim Israel ɛtumi kɔ wɔn atamfoɔ aman so ɛkɔsɛ ɛmu agyapadeɛ nyinaa ɛsɛe mu nnipa nyinaa ɛfiri mmeranteɛ ɛba mmabaawa ɛkɔ mpanimfoɔ ɛba nkwadaa nyinaa no onyankopɔn de wɔn hyɛ Israelfoɔ nsa mpɛn pii no sɛ yɛte sɛ Israel akɔdi wɔn tamfo so nkonim a no asɛm pii a akristofoɔ pii tae dwene ho ne sɛ ɛbɛyɛ dɛn na yɛ nyankopɔn no ayɛ sɛ ɔyɛ ɔdɔ yɛ nyankopɔn no yɛ sɛ ɔde bɔne kyɛ ɛbɛma ho kwan ama Israel akɔsɛ wɔn atamfo ɛbɛyɛ dɛn na onyankopɔn a yɛ sɛ n'abɔdwo kyɛre no bɛma ho kwan ama Israel akɔsɛ wɔn tamfo mpo ebi egyidi sɛ saa nsɛm yi ɛnyɛ nokware na ɛne adesua no ɛma me ne wɔ ate aseɛ ɛwɔ 2 Timothy 3 verse 16 ne sɛ all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine for reproof for recorrection for instructions in righteousness amen saa nsɛm yi ɛnyɛ asɛm a twerɛ ɛnyɛ asɛm a saba school yi ɛna ɛrekan anaasɛ ɛnyɛ asɛm a yɛn adesua yi ka na mmom ɛyɛ asɛm a twerɛsɛm no ɛreka sɛ biribi biara a ɛsi ɛwɔ anaa biribi biara ɛwɔ twerɛsɛm ɛfiri onyankopɔn hɔ na ɛyɛ nokware ɛyɛ ɛma atene atene adesua no ɛtoa so ɛma yɛhunu sɛ pagan nations and what Israel for Esiano. No, we did bonny pa ye. Now, one bonny, it's me a fro a bat bedu in your coupon enim. Nasa and Anna Amory for no dear no aye. Nasa Unyanko Pon Emma Amory on this grace period. Ah, ye be one no, ewo. Genesis 15 verse 16, into Yanko Pon's thing, or saying, after four generations, your descendants will return here to this land, for the sin of the Amorite do not yet warrant destructions. Amen. A woman said, Amory for no, I am born in there. Nanso, me Yanko Pon, me mom side grace period, me mom side adumer, so what best is if you want born you, if it's a brave Indian grace, I say one. Say, I'm a refor et wasso et na won bonny mu, no what sir, sa adom imrena mediama on one now. Unyanko pon, say, obe se won. Sa, in semi, and so, edaho, aye bit me eddy atoto. No wa imren. Senya, no wa, eka unyanko pon asem no, e bo, ne mount for eko kose, unyanko pon eba be se uyas, if it's a bonny adoso, uyasen. Sa kokobon ena unyankopon edima amorifo. Sa kokobon ena unyankopon edima menon enemi. Se menon se yan se sa yen adrenia. Onu unyankopon. So ebe se ye. Se niye Israel fo eko on atan fo eko se emu enipenyanano. Sa na unyankopon e se. Na amam fo a na wono wa emersono. Unyankopon e se emu emu. Rantie, Yankopon is same in Mabawa, in Yankopon is same in Quada. We emma meno at your say, say meno enzo, say and Danny am free. Yam bonium, a bra on Yankopon am I this grace bureau. On Yankopon am I yen, sa adum emre a. A baby a besson, ah, ye better on Yankopon adum rena or the amayen, no on Yankopon, a besay. Ene edisiano ewo niema mienu bi a mepese me no esuya ene se onyankopon amaye adom emre ana onyankopon debiara da eboye nkoko efanich efanichosem eboye nkoko efa nasofu eboye nkoko efa afutuo se me no ye besesa afri yembone on sesesi ansesa anfi yembone on onyankopon ebese edisiano toso mienu a mepese me esuya no ewo edisiano ase ho ose. Faith is not just about loving God on a beautiful day, in pretty forest full of wonderful sight and sound. It is also about trusting in Him, despite that we do not fully understand. Amen. We emma meno atia sisi, eni se yedi unyankopon edi ebre a niema eko yi, ebre a niema eye totin, ebre a yabon pa ina unyankopon eti yempaibon. Na imu, to de binsuwa. E didi any semino, a petty on Yankopon Eddie, a brand name enquiry, a brilliant tea, dear on Yankopon Eye, a wo yen a brabum. On Yankopon in cell, Yankopon in cell me, a one adum pinty. Amen.
All right, what? Yet I won't so ask. I don't know. If you are this yano, never ye crumono, making kind. Nafi, making kaki, cansome kakrabi, a dear chili na, a dear this yay, a banner be your say. Say. Ena obinfu bi pay se asemisa e den pa fa nia Israel for the year amamma binum ho no oma ho emuaye me kan wase enam se wo nyankopon ya de nyina ene nipa nyina abofo na wodi niam nyina so enti otumi di obi a eye de wo pe ebre bia ono nyankopon no onfo me na eye no kora nso so wo nyankopon akwan eye hintasem. Na enam se yentumi nti ono nyankopon si wie enwie nti no ebeye se ye benya ntoboase e wa asembisa ye wono eho na odifo ye sa ye tie duonum num ono na dia making kana me de abawi nche mu ye nkro enwatwe ne nkro no e ma ye awrechichiri sembi o ma ye nti ewrade asem nyankopon ase na enye madwene ene mu adwene ene enye makwan ene mwa kwan ewrade asem ni na se de wo soro kron sene asase no eken kan na enye madwene ene mwa dwene ene enye mwa kwan ene makwan ewrade asem ni na se de wo soro kron sene asase no saa na makwan kron sene mwa kwan na madwene nso esene madwene eno ene nsemu a eno nti niema bi koso na ye ntiasi a enze se ye gi ye ho nchenwa pi titru niema nsembisa bi a emfa enkwagye emre ye no ye nhaye ho ewo ho ye sire nyame se omwa ye na adesuan nso so emu abapote no honhom no mwa ye se ye nsa betumi aka ewa jenkwapa Kristo Yesu din mu Facebook DFW Ghana SDA. YouTube DFW Ghana SDA. Your website no DFW Ghana SDA.org. Ara fono ko kwa. Benya niema bedo ho. Ni fe a heje. Eni anu bomu. Tina fa kujo. Kesha heje. Ni fe a heje. Senya no tina fakujo eti se pimpingu amupai sanigo e rombo bisimu e sanigo ni tadie ni tadie mu anusu eti se he mombu siwo ando babusu e sanigo siyo mi posu e horna e radia shenshira ni kwanti kosida etise pepengu na mupa isaniku ero mwagi sembo isaniku nitalili talibu wanusu etise mwambusu ano mpabusu isaniku siyo mwosu ehona iradia shinshira ni wali kusida etise pepengu na mupa isaniku I'm not a good singer. I'm not a good singer.